ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bagenzi uyu ni umwanya udasanzwe wo kugira ngo tubandanye dukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza imbere y'uko dutangura reka tubanze tuvuge bikenyi mu byerekeye ibiganiro byarangiye mu bisanzwe mu gihugu cy'ibyiza niho tuzoba tuwashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo tubishikeko kugira ngo tuzoshobore gushika mu gihugu cy'ibyiza bizovana n'ukuntu twaciye mwaruno rugendo. Abisirayeli bariko barava mu gihugu cya Egiputa berekeza muri Kanani yo ku isi bategereza kumenya iby'Imana bagomba ko byose maze bakabimenya kandi bahejeje kubimenya bagazoca bahabwa uburenganzira bwo kuzoshika mu bwami Imana yari yabateguriye muri Kanani yo mu ijuru. Kubw'ibyo twaciye tubona inzira idasanzwe Imana yashiriye ishengero ry'ukuri kugira ngo rishobore gucamwo gushitsa rishitse muri Kanani yo mu ijuru mu gihugu cy'ibyiza twama twavuze kandi amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu batuye ku isi bipfuza kuzobamwo. Twarabonye yuko ishengero ry'ukuri rifise umuzi kumana na cane cane ryatanguye kwigaragaza muri Edeni aho Imana yahisemo kurema umuntu maze ikamuremera n'umugore bikwiranye ibose ikabashira muri Edeni maze ikavuga ngo babane bayisenga kandi bakora Imana yari yababwiye byose yuko bakwiye gukora muri iryo tongo rya Edeni. Twarabonye ukuntu ishengero ry'ukuri ryagiye rica mu bihe bigoye mu gihe cya Nowa n'icya Loti kugeza aho Imana yatoranije Aburahamu maze muri Aburahamu ikakura urubyaro rukomeye kubwo kwizera kandi urwo rubyaro nigo rwari gutuma isi yose n'abatuye ku isi yose baronkamwe umugisha mu rubyaro rwa Aburahamu. Uyu munsi natwe turi abo mu rubyaro rwa Aburahamu. Mugenzi, ndakubwira uyu munsi kuza kurabira ku majambo adasanzwe yabwiwe Aburahamu n'abamukomotse ko kugira ngo uhabwe akse yo kuzokwinjira mu bwami bw'Imana mu gihugu cy'ibyiza. Ibi byagiye kwigaragaza muri ya ntare mu muryango wa Yuda niwe Yesu. Yesu amaze kuza yaciye yerekana ishengero ry'ukuri. Uyu munsi rero turiko twiga ibihe birindwi Yesu Kristo yasize avuze yuko ishengero ryiwe rizotegereza gucamo imbere yuko agaruka hano ku isi. Yesu amaze kugenda mu ijuru twabonye yuko amaze kugenda mu ijuru yashize ashinze ishengero ryubatswe kuri we nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abanyefesi igice cya kabiri kandi iryo shengero ryari rigizwe n'intumwa 12 kandi ryagiye rikura niryo ryagereranijwe n'igisagara cya Efeso cyo muri Aziya ntonya. Twarabonye kandi yuko inyuma y'ishengero rya Efeso inyuma y'igihe cya Efeso haciye haboneka irindi shengero ryo mwa kino gihe Yesu yagiranijwe na Simuruna kandi nyuma ya Simuruna haraje Perugamo. Muri Perugamo twarabonye ibyivuka by'ubupapa twongera tubona n'ukuntu ubutware bwabo bashoboye kubworganiza. Twarabonye kandi no mu gihe cya Tiwatira ukuntu inyigisho n'amanama menshi yari ayobowe na papa maze akaba arimwo n'abandi bakuru bo mu gihande cy'abapagani hamwe no mu gihande cy'abakristu bakagenda bakishyiriraho inyigisho nyinshi z'ibihimbano ariko zidafise ishingiro kuri Bibiliya cyangwa ku Mana ariko kandi zifise ishingiro ku bantu bayobowe n'umugwanizi Satani. Uyu munsi mugenzi tugeze mu gihe kidasanzwe igihe turaba Sarudi dusenge mwami shimwa kubw'aya mahirwe uduhaye uyu munsi kugira ngo dushobore kumenya ikijambo ryawe rivuga ku byerekeye igihe cy'ishengero rya Sarudi. Iki gihe cy'ishengero rya Sarudi hashobora kuba haravutse ibintu gushikana n'uyu munsi, akaba ari byo turi gukorera ko turagomba kumenya aho ishengero ry'ukuri ryari rihagaze mu gihe cya Sarudi, kugira ngo nitwamara kumenya aho ishengero ry'ukuri ryari rihagaze igihe cya Sarudi, tumenye na n'ubu ishengero ry'ukuri ahantu rihagaze, kandi twifatanye naryo twitegurire ukugaruka kwawe kwegereje vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Sarudi, tubanze duhere ku busobanuro bwa Sarudi kugira twumve impamvu na Yesu yaciye ahitamo gukoresha ikino gisagara cya Sarudi kugira ngo avuge ishengero ryo mwa kino gihe. Sarudi bisobanura ibuye la pierre fine, bisobanura la pierre fine ni kuvuga ngo ni ibuye baringanije neza, ni ibuye baringanije neza, niko bisobanura. Iri shengero rya Sarudi ryatanguye mu mwaka w'igihumbi n'amajana atanu na cumi n'indwi imbere ya Yesu Kristo, maze riza guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo itanu na gatanu Yesu Kristo yaramaze kugenda mu ijuru. Ni kuvuga inyuma ya Yesu Kristo umwaka w'amajana atanu w'igihumbi n'amajana atanu na cumi n'indwi gushitsa mwaka w'amajana irindwi na mirongo itanu na gatanu Yesu yaramaze kugenda mu ijuru. Hariya mu byashyiriwe Yohana igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere gushika gatandatu niho icigwa cy'uyu munsi kiza kuba cisunze cyane. Ariko nk'uko tumaze kumva ubusobanuro bwa Sarudi, reka tubanze twumve icyo Yesu avuga, maze duce turaba n'impamvu Yesu agereranya rino shengero na kino gisagara cya Sarudi kidasanzwe cyari kiringanije neza kiringaniye. Abantu bo mu gisagara cya Sarudi bari bafise ubwoko twovuga yuko butandukanye n'ubundi bwoko, bari bafise Peau rouge orange ni kuvuga ko irase ubu bwoko bw'aba bantu ntabwo bumenyerewe cyane, ni kuvuga ngo bari bafise ikindi kintu bari batandukaniye ko n'abandi bantu. Kandi murumva yuko ubusobanuro bwabyo nabo buvuga ngo ikintu kiringanije neza, ni kuvuga ngo ikintu kiri purifiye, ikintu kiri netwaye, cyakuwemo utuntu twose tuducafu, maze kikaba ari ikintu gishobora kuba kiboneka neza kigashimwa n'umuntu wese ashobora kuba akibona. Ubu ni bwo busobanuro. None Bibiliya ivuga iki? Bibiliya mu byashyiriwe Yohana igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere Yesu yandika avuga ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Sarudi atufise inkemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima ariko warapfuye. Ibintu birahindutse. Yesu yavuga ati njewe inyenyeri indwi hamwe n'inkemu ndwi, yerekana yuko ari we afise ubushobozi ku mashengero yose, yuko ari we agaba kandi ibintu byose biba ku bushobozi bwiwe bwa Yesu Kristo. Aravuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Sarudi. Bavuze umumarayika n'abantu Imana yari yatumye mu gihe cya Sarudi kugira ngo bashobore kuyihagararira mu ishengero ry'ukuri. Yesu atanguye avuga ngo wandikire umumarayika w'i Sarudi ngo wewe uvuga yuko uri muzima, abantu bakubona yuko uri muzima, ariko Yesu aca aravuga ngo ariko njeho mbona yuko wapfuye. Ya bindi twariko turavuga, ni nayo mpamvu Yesu yagereranije rino shengero na Sarudi ikintu kiringanije neza kuko bye bigaragara yuko Yesu Kristo yabona yuko abantu bose babona ikino gisagara cya Sarudi cyanye abantu bazobona rino shengero bazoribona nk'ikintu gitunganye, ariko imbere Yesu arafise icyo arigayako. Reka tugende rero muri kahise turabe muri ino myaka y'1517 gushika mu gihumbi kimwe n'amajyarindwi na 55 ibyahabaye, kugira ngo dushobore kuba twobigaragaza. Ni muri ino myaka nyene aho abashakashatsi abo bitwa aba-explorateri baba bariko baragenda, maze bariko baratembera muri Oseya Atlantike mwiba hariya Atlantike, maze bariko baragenda bagenda niho baca bahura n'ubundi butaka bushasha butari bumenyerewe neza. Mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 havuga yuko hari ikindi gikoko kizokomoka ku butaka ahantu hatari abantu benshi. Mwibuke yuko hatangura muri ico gice havuga iby'igikoko kizokomoka ahantu hari abantu benshi, ni kuvuga ngo mu kiyaga naho akaba hari i Buraya, mu Butaliyano hariya i Roma bwari ubwami bw'ubupapa. Bano ba exploiter bamaze gushika bakabona ubwo butaka, baciye bagenda kurondera abandi bantu bo muri Biburaya kugira ngo bashobore kuza kwibera muri ubwo butaka mu gihe bari bahejeje kuhadeifia barondere barabe yuko aha hantu hashobora kuba hobaho. Iki gihe turibuka yuko baje no muri Afrika kugira ngo batore abagabo bakomakumi bagende kubaremisha kugira ngo hashobore kumera neza. Iki gihe rero mwomenya yuko inyigisho y'ubupapa, inyigisho ya Ekleziya yari imaze gushingwa icyo gihe, yariko ihungabanya ubwigenge bw'abantu. Harimo ibyo twavuze mu kigwa giherutse inyuma, harimo yuko umuntu adashobora kubabarirwa ibyaha atari uko atanze amafaranga, harimo yuko umuntu adakizwa kubwo kwizera. Hacaboneka ba majeteri bavuga ati umuntu akira kubwo kwizera gusa, hacatangura kuba icyo bitwa reforme kiraba. Aha twavuga nk'aba Ana Baptiste bahavuye bakomoka kwa Baptiste, twavuga nka Yohana Calvin yavuye abako akomoka kwa Methodiste, aba Anglikane hamwe n'abandi. Aha twavuga nka hamwe n'abandi bahavuye bakomoka kwa Adventiste b'umunsi w'indwi hamwe n'ayandi madini. Iki gihe rero bari i Buraya bariko barahangana n'inyigisho zibi zizima. Aha nitwo kwibagira n'iyindi nyigisho yoba yakomotse kera bariko barashyira imbere, na n'ubu amadini amwamwe yazimiye, tuvuga yazimiye kuko nibyo ariko arashyira imbere, avuga inyigisho ya immortalité de l'âme, kudapfa k'umushaha. Iri jambo ryatanguye kuvugwa na Satani ubwa mbere na mbere cya gihe yari karahenda Adamu Eva mu itongo rya Edeni, aho yavugaga ngo haba n'intete nimuzopfa. Satani yagerageje gushyiramo ikiremwamuntu mu bwenge bwacu yuko umuntu adapfa. Rero inyigisho na yonyine ya immortalité de l'âme ni inyigisho ikomeye ubu iriko yigishwa ku isi, ihimiriza abantu yuko badapfa ahubwo bashikira ahantu muri purigatori, batunganirizwa bakitegurira kuzoshika mu bwami bw'Imana, nyamara bikaba atari byo. Iki gihe hariho inyigisho nyinshi z'ubuyobe Bibiliya y'ukuri yari yaramaze kunyegezwa, maze Martente amaze kuyitora akayizana akayigaragariza abantu bagatangura kuyisoma. Havuye haduka umugwi intwaro y'ubupapa yavuye yita izina abaprotestanti, abahakanye aha haba harimo abantu bakomotse kuri Karve haba hari abakomotse kuri Riteri haba hariho n'abandi maze bano bantu baba protestanti batangura guhigwa batangura kurondegwa kugira ngo bicwe Martin Luther arafungwa n'abamukurikira bose barafungwa babagirira nabi ba Yohana Wycliffe barabica bagenze ari ikintu dukwiye gutahura mugabo tuzokibona mu byigwa bizokurikira bimaze kugenda uko baca bafata ingingo yo kuva Iburaya bava impande y'upapa maze bigire baca bagenda muri Amerika bagenda kubakayo ubwami bukomeye abantu bari basigaye Iburaya bababonye yuko ari ikintu kiringanije neza kandi niko bari bari kubera yuko bari barondera kugororoka kuva ku mana ariko ukugororoka kuva ku muntu bari baguhakanye baca bitwa abaprotestanti. Yesu arabaraba aravuga ngo hari ico ndabaga yako baba muvuga yuko murabagororotse amarasi ko biri kubera yuko bamaze gushika muri Amerika ibyashure Yohana habwa yuko bari bafise amahembe abiri nk'ayubwaga z'intama bari bafise igihembe rya mbere ibwirizwa shingiro rya mbere bwari o protestanti ni kuvuga ngo umuntu wese afise umwidegembyo wo kwemera wo guhitamo nico gituma bamaze gushika muri Amerika bagumye basoma Bibiliya maze uko basoma isezerano rishasha umuntu wese akabura ukuri kwiwe maze yamara kukwabura agaca aguhitamo hatangura bagiye ari umugumwe mugabo inyuma y'iminsi mikenye bari bamaze kuvamo amashengero menshi atagira uko angana ubu ngira ngo bakara amashengero de miliyoni y'amashengero amaze kwaduka mu baprotestanti bari bafise ikindi twovuga bari bafise irindi hembe byagereranya ubutware ibya politike bari bafise kuba ku bwami bagashira abashikiranganzi n'izindi ntwaro maze bakaramya. Bibiliya irangiza ivuga kandi hariya mu byashyo Yohana 13 ngo kivuga nk'igisato kivuga nk'igisacyo ni kuvuga ngo bari bafise ishusho yo kubaha Imana ariko kandi bavuga nk'igisacyo kigobera abantu bose bo ku isi gusenga rya bindi bari bahakanye. Daniyeli wewe hariya muri Daniyeli igice cya kabiri igihe yari karasigurira umwami Nebukadinezari igishushanyo yari yabonye ageze ku bwami buvanze icuma n'ibumba ni kuvuga ngo icuma cyagereranya intwaro y'upapa maze ibumba naryo rikagereranya Amerika ni kuvuga ngo ibumba rizoza rikora ibiva byose ku cuma kandi ubwo bwami nibwamara kuba sitare nibwamara kuba bubiri nibuzokwigera bufatana nk'uko icuma kidafatana n'ibumba ariko kandi bumwe buzokorera ubundi ubundi nabwo bukorere mu gitutu cy'ubundi. Uku niko bimeze uko niko byahavuye bigenda mu gihe cya Sarudi. Yesu acabanda yavuga ati niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ubyitondere wihane nuko rero nutaba amaso nzoza y'igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokuza ariko ufise amazina makenya y'abisarudi batanduje impuzu zabo niba bazonda bazogendana nanjye bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Yesu aravuga ngo naho bimeze uko naho mu baprotestanti harimwo abamaze kuba gitonye ni kuvuga iyo tuvuze abaprotestanti gito ni babandi bisa bahakanye mugabo batahakanye byose bafise ibindi bintu bacemera. Yesu aravuga ati muri wewe naho harimo abaprotestanti gito, harimo abisarudi njewe nemera, harimo abisarudi baringa nije, harimo abisarudi bitegure kuzogendana nanje mu bwami bw'Imana. Mugenzi, ishengero ry'Imana ibihe byose ryagiye ricamwo, hagiye haboneka umugwi mutonyi Imana yemera, kandi ufise ukwemera nk'ukwayo. Iki gihe Imana yatanguje ayandi mayerekwa adasanzwe, yahishuriye abantu gusoma Bibiliya bitonze kugira ngo bamenye iby'ukuri byose kandi bakugendere. Iki Imana ibiriko iravuga ngaha, ibiriko iravuga ibyerekeye ikimenyetso cyayo, ni kuvuga ngo ubwoko bw'Abisirayeli bumaze gukurwa mu gihugu cya Egiputa, buriko bwerekeza bugenda mu gihugu cy'i Kanani, Imana yihutiye kubaha manu kugira ngo bamenye iby'ikimenyetso cyayo. Iki nacyo cyari cy'isabato, cyategereza gutandukanya abanyamahanga hamwe n'ubwoko bwayo budasanzwe. Hari abantu bakunda kwitiranya ibintu bakavuga ngo ikimenyetso ngo cy'igikoko ngo ni sisa sosani sisi. Oya, mu byahishuwe Yohana 13 havuga yuko igitigiri amajana 666 ntago ari ikimenyetso cy'igikoko cyangwa cy'ubutware bw'isi, ahubwo ni igitigiri cy'ubutware bw'isi. Iki gitigiri kigenda cyigaragaza mu bintu byinshi bakora, hari mu ishapo umwungeri mukuru w'i Roma yambaye iyo bitwa Vicarius Filii Dei, ni kuvuga ngo ni inyuguti zo mu Giratini, ariko kandi ubishyize muri chifre arabe. Ibi biharo dusanzwe dukoresha aribyo byanakoreshejwe hariya mu byahishuwe Yohana, usanga 666 birimwo mbere za coronavirus hamwe n'ibindi byose. Uzosanga kino gitigiri ibintu byose bikomoka ku bademokrati canke bikomoka i Roma kwa papa, uzosanga birimo kino gitigiri amajana 666 ntabwo ari mu buryo bwigaragaza, kubera yuko Bibiliya ivuga ngo ufise ubwenge namenye icyo giharuro. Ni kuvuga ngo ntabwo ari igiharuro gipfa kumenywa n'ibirofa byose cyane abantu badafise ubwenge, ariko gitegereza kumenya n'umuntu afise ubwenge. Hari kintu bagenzi shaka yuko uyu munsi turangiriza ko kwa kino cigwa. Bibiliya hari jambo yavuze yuko buno butware buzovuga nk'ikiyoka. Nyimvire namwe, ubu butware bwaje ari ubutware bw'abaprotestanti, maze ari ubutware bw'abaprotestanti hategerezwa kwama hatwaga umuprotestanti nyine, maze bagakomezaho rya tegeko rikomeye ridasanzwe ryo gushyigikira ubuprotestanti bwabo no guhakana inyigisho mbi y'ikinyoma. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari hariho umugabo witwa Tommy. Uyu mugabo witwa Tommy yari umunyamerika w'umuanglikani, yariko arondera guhuza amadini y'abaprotestanti kugira ngo ayahuze n'ubupapa, maze batangure gukorana na ekleziya gatolika kugira ngo twese tube umwe nk'amashengeramwe. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyerekana yuko isi iri gitera yegereza, kubera yuko bategerezwa kubanza kongera kwiyunga kugira ngo bakorere hamwe, maze barondere kurondera kamwe gatonyi k'akazi k'akatsiko tuzobera mu bikigwa bizokurikira. Ubundi buhanuzi bwari bwaravuzwe buvugwa yuko ngo Yesu yaje ati nukaho muzobonera cya kizira cy'ubuyobe cyambaye Ubugesera gihagaze ahantu hera usoma n'iyubare. Ibi nabyo tubibona ukuntu mu buryo bukomeye ukuntu Papa Francis abifashijemo na Obama bagiye muri Israeli ku musozi wera, bagenda kuhagura itongo, ubu bariko barubaka ahantu ku buryo Papa buzova i Roma bukagenda gukorera hehe bukagenda gukorera muri Israeli ku musozi wera. Ibintu byinshi biriko byerekana yuko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zitegurira kuvuga nk'igisato gutangaza amatangazo akomeye igihe Obama agiye kuva ku butegetsi bwiwe. Yariko ategura yuko itegeko ryo gushingirana abagabo ku bagabo n'abagore ku bagabo riba itegeko rikomeye kandi rikurikiza ku isi mu ntumbero yo gukomeza ubwigenge bwa muntu, nk'uko itegeko ibwirwashingiro rya Amerika ritanga uburenganzira ku byerekeye ukwemera ku bwigenge. Imana imaze kubona icyo gihe womengo birashushe yabaye nk'ubihagarika. Twabwira yuko igihe Obama yari ari ku butegetsi, Joe Biden uheruka gutorwa nka perezida wa Amerika kandi akaba yaramaze gutangura amabanga yiwe, yari cegera ciwe. Imibonano nyinshi yafata Obama imuhuza na Papa Francisco, ibi byaba bivuye ku cegera ciwe cabimusunikirako, nawe akaba ari Joe Biden w'umukatolika, umukristo ari konveke cane kandi yibonanira na Papa. Bagenzi, nobabwira yuko Amerika yamaze kuba igikoresho gikomeye cya Satani, na cyane cyane umuhari cyangwa umugambwe w'abademokrati, uwo Joe Biden na Obama basanzwe barimwo mbere n'ibihangange cyane mu by'imiziki by'abaririmbyi bo muri Amerika basanzwe bari muri uwo muhari w'abademokrati. Abademokrati basanzwe ari abantu babishikira ku gisato kuri Satani, abo nibo acamo kugira ngo ashobore gushitsa imigambi yiwe yose hano ku isi. Uyu munsi bari kwiyunga kugira ngo batangure noneho gutangaza amategeko avuye i Roma kwa Papa. Nk'uko Bibiliya ibyerekana, nk'uko twamaze kubibona, nta yandi mategeko yashyizweho atari uko hashyirwaho cyangwa hakezwa ikimenyetso cy'igikoko, ikimenyetso cya Satani, nacyo akaba ari ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi, dimanche. Mu itangazo Papa Francisco aheruka gusohora vuba, yavuze yuko impamvu abantu dusenga ntitwumvigwe, impamvu abantu dusenga ntitwumvigwe ni kubera yuko tuteza canke tuteza umunsi wa mbere w'iminsi indwi wahariwe gusenga. Ni kuvuga ngo mu byifuzo byiwe yifuza yuko dimashe yezwa ukaba umunsi w'ikiruhuko, abantu bose bo ku isi bakazoba niwo baruhuka. Amerika nayo izoca ibyemeza, kandi turabye collaboration barimwo birerekana yuko Amerika yiteguriye gutangaza no kuvuga nk'ikiyoka. Mu gihe rero tumenya inkomoko y'Abanyamerika iyo yavuye, nk'uko turege kubyumva, duca twumva yuko n'ibi byarabaye n'ibindi nabyo nyine bizoba. Ariko kandi twebwe dutegereza guca turaba icyo abakristo b'ukuri bo mwa kino gihe bari barimwo igihe cya kera cya Sarudi. Bakomeje kuba ibuye ririko riraringanizwa, bakomeje gusoma ubutumwa bwiza, bakomeje gufukama basenga Imana barondera amahinduka akomeye. Mugenzi, ni igihe cyawe cyo gufata ingingo cyo kuba muri uyu muhari w'abasigarira, abantu biteguriye gushyirwako ikimenyetso cy'Imana, abantu bari gusesangura muri Bibiliya kugira ngo bamenye aho igihe kigeze. Mu gihe twiga aba bantu ibishengero byo mu gihe cy'Isarudi, dukwiye kwiyumvira ngo mbega uyu munsi Imana irandaba ikabona yuko nshimye mu bantu bo mwa kino gihe cy'iwacu. Bibiliya ivuga ngo ariko hariho abandi b'Isarudi hariho umugwi mutonyi w'abantu bisarudi imana Yesu yarabye arashima mbega umutima wanje Yesu arawuraba gashima mbega umutima wawe Yesu arawuraba gashima nigihe cyawe cyo kwizera Yesu gumugira nyambere muri byose mugenzi nagenda kubwire yuko turi mu gihe cy'imperuka Yesu Kristo agiye kuza vuba kandi bidatinze azobaje kugira ngo atandukanye urwafunururo Yesu ururo azogwimbira mu kigega ariko kandi urwafu cyangwa umuguruka azowuturira mugenzi icyaha ntikizokwamaho Yesu Kristo bagiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanze kubireka niwe wenyine azoshara n'icyaha ciwe ariko abagorotsi bagenzi bazohabwa igihugu umviriza nkubwire bazohabwa igihugu gihore ari icyaha bibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakiriwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo bagenzi mpakira ijambo ry'Imana mu gihe umwumvirizi ijambo nk'iridasanzwe riduhamagarira kumenya iby'iki gihe aho bigeze mu gihe twumviriza ijambo nk'iridasanzwe riduhamagarira guhinduka no kuba umugwi udasanzwe Yesu yoshima kuba Yesu yoshima umutima wawe kuba Yesu yoshima umutima wanjye aripfuza no gushima n'umutima wa mugenzi wawe nkuko nanjye nabikose nkagura parataji kugira ngo iri jambo rigushitskeko nawe ushobora gufasha mwa kino gikorwa dukorera Imana ugakora parataji cyangwa ukayidentifiyamwo abagenzi bawe kugira ngo bashobore nabo kumenya iby'ubutumwa bwiza budasanzwe ikindi nacyo ushobora gukora jembe kuri iyi publication kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro ikindi nacyo ofisi ikibazo cyangwa ikindi kintu duterera ushobora guca ubyandika muri commentaire ntubibagire gukora abone kugira ngo n'ikindi kiganiro nawe kizokurikira kizoshobore guca kigushikira kugira ngo uzoshobore kuraba ukuntu amashengero yagiye atondekeshwa mbere kugeza n'igihe uyu munsi duhagaze mushobore kukimenya maze nawe wijije abariwe wisuzuma ubone aho ukwiriye guhagarara kubera yuko igihe cyo kuza ku mwami wacu Yesu kigeze.